Mumpa de Ghana pa ne ye kro ba ko a ubet medin kwase asam aye de opɛ na wo se firio na wo wa ni gye mumpa asɛ obi akra hawo the only country that is a hopeful upa din kwase asam ye de opɛ obi anya ohwe ne gye sɛ wo na mo kra na wo to nwom wani agye keke sɛ wo twi amanfo afa so